For a very long time, widows and divorcees never had a voice. But Umakapa TV, together with Uakhona Kandlongwane Umakhumalo, brings you a new show called The Voice of the Widow. Every Thursday evening, 6:30, you sure don't want to miss it. Hello and welcome to Voice of a Widow. Ikamalam ding Akhona Kandlongwane Umakhumalo. Sisahleleke namhlanje siqhubeka nengqoko zethu. Namhlanje ke ndise George ndingqokola noNomawonga. Bathi xa bembiza George nguLady D. Hlala ke shortly, we continue to speak to this dynamite after the break. Welcome back. Besendi chiloke ndathi bukele inkqubo yakho o Voice of a Widow noMakhumalo. I am your host. Ikamalam ndingu Akhona Kandlongwane sise George. Besendi chiloke ndathi sizothetha noNomawonga. Uzawuzazisa yena. Lady D.
Mandibulise sisi Akhona.
Unjani bokoti?
Ndiyaphila enkosi. Kunjani?
Ndiyaphila enkosi. Namhlanje sise George. Sikule kulomsitho okanye sikule gathering. Uzawusinabisela wena usicacisele ngayo. Khawundinike kabanzi ke into bangubani uNomawonga.
Enkosi kakhulu sisi Akhona. UNomawonga, uNomawonga wakaApolice, ndingowalapha eGeorge, ndazalelwa eGeorge, ndakhulela eGeorge. And yinkulu ke kubantwana abane, ndikwahlala apha eGeorge, ndiphangela apha eGeorge, yonke into yam ilapha eGeorge.
Okay. Kwezi veki zidluleyo ke bendincokola namanina athe nithi xa nizibiza ngoku nithi nizi-returned soldiers. Abanye likhona ke la gama libizwayo ngabantu ndingalithandiyo andizolibisa mna. But ndincokola nosisi that are divorced, ndincokola nosisi that has made life out of circumstances zabo, ne? Ndincokola nosisi ababona ubomi ngaphaya kwemeko. Uyayiva ndithi? Ndifuna ke ngoku ndicacisele wena, mhlawumbi uzawundinika phaa naphaa ii-challenges. During your process okanye la process la xesha lento kokubana ubonto kuba okay, was it a decision eniyithathe nobabini okanye was it a decision olandele kuyo wena ibisithini space ubukuso ngela xesha.
Inkosi kakhulu sisi. I would say ibi decision esiyithathe sobabini kodwa ke because I was in Cape Town and then I moved from Cape Town because when I was going down the chatile ndandihlala eCape Town but because of his circumstances nezinto ezaye zandehlela imeko yaye yanyanzelisa uba mandigoduke ndibuyele eGeorge. Ndiyabona ke ukuba eso sigqibo sesinye zezigqibo ezeza zabangela into yokubana kube khona esi sizathu okanye le nto kuthiwa yidivorce esingazange I wouldn't say ukuthi ndandifuna okanye yayinto kodwa I think esinye sesizathu esakhokhelela ukubana mayibe iyenza ngokuthi ndimke eKapa ndabe izinto ke zabe zingantlanga ke ngela xesha. So it wasn't an easy okanye overnight decision that I took. Ndingatsho ke sisi xa ndicacisa.
Ngoba ke akakho ke ndiba nento ethi mna akakho umntu onothi ikhaya lakhile adecide ngemini eyi-one athi in fact ndiyaphuma kule nto. Unabo abantwana kula mshato?
Ewe ndinaye sisi umntana omnye umntana uneminyaka eyisibhozo ngoku ukohlukana kwethu ndicinga uba umntana waye nonyaka okanye unyaka onenyanga ngoba sekuzi-7 years ngoku sesohlukanayo ya kodwa umntana ukhona omnye umfana uhlala apha kum.
Okay. Ikhona iphathi apho unothi mhlawumbi ikhona i-lesson efundileyo phaa? Okanye ikhona impazamo oyibonayo now that ume kweli qala kula xesha?
Ewe ndingatsho ndingathi ikhona ilesson endiyifundileyo. Okokuqala sisi ndatshata ndimncinci kakhulu.
Okay.
I think I was 21 years okanye 22 years ukutshata kwam and izinto ezininzi ndandingekazi experience ebomini futhi ke ndandingekabi nawo amava kakhulu sasibancinci kakhulu naye he was very young so ndingathi ewe amava ngoku kule ndawo ndihleli kuyo ndiyabona ukuthi zikhona izinto apha naphaya endandiba mhlawumbi ndandinokuzilungisa ngoku ngeli xesha kodwa ke I believe ukuthi yonke into yenzeka ngesizathu sayo.
Yeah.
Yes.
Yeah. Umntana uadjusta njani kule setup? Xa uthi wayena one that time.
Yes.
Yes. Wenza njani? Iba khona imeko athanye ngebana siyaqhuba kana lo mntana. Kodwa unamaxesha ndibona uba andikwazi uphumela kuye. Udinga utatakhe. Okanye ufuna ukuba phaya. Do you think inayinto yenzayo academically? Nje ku social life yakhe amongst ne friends like when peers like
ewe ndingatsho inayo i-effect eyenzayo elayifini yomntana ngoba kwezi kula maxesha siphela kuyo ngoku kubakho i-Father's Day esikolweni apho kuthiwe umntana you bring your dad kube khona i-Grandfather's Day umntana I remember one day came home telling me ukuthi mama ndifuna nam ukuyo ukusiba ngutatam esikolweni andifuna usiba ngutamkhulu esikolweni nam ndifuna usiba ngutatam njengabanye abantwana so ndingathi ewe umntana uyayibona ewe ukhona utamkhulu ebomini bakhe and he's playing a role of being father ebomini bakhe kodwa ke ukhona umahluko umntana uyamdinga utatakhe
akufani
yes
all right sizawuhamba ke siye ebreakin shortly xa sibuya ebreakin uzawundithatha ke undizise kwilizwe lakho ngoku ngoba ndinayo into ethi you've walked the journey ukuzofika ngoku hence silapha okay after the break siyaqhubeka sincokolana noma wonga uLady D as George as ba esisebomini bakhe njengomama o single and the divorced woman see you later welcome back sisancokolana noma wonga uLady D as George usikrobisile ke kubomi bakhe as a single lady usikrobisile kubomi bakhe njengomntana ne challenges anazo enomntana I think uthi wayena one that time una 10 9 na 8 ngoku yes una 8 ngoku into endithandayo ke is that ndiye ndikhuthazeke xa ndinibukele andinazi nenza njani nina bosisa abaphuma emshadweni ndiyakhuthazeka xa ndibona sifika kwi functions ezikumela kunje I see into kokubana you've come to uqala your own foundation okanye your initiative.
Yes, yes.
Why that?
I started it's a women's movement called It Deborah Arise. After into endiphumele kuyo as a single and divorced woman and then I saw ukuthi there is a need especially the community yam ukuthi for us to gather as women and address these issues as isityalo thina singabantu abangomama because remember most of the time sifela ngaphakathi and most of the time it is because of a society to, that is very judgmental towards us especially as young divorced women so I thought ukuthi it's not something that I thought I prayed about it ukuthi what is it that you want me to do and what was the lesson endifundileyo mna throughout this whole process now I started iDeborah Arise women's movement apho sihlangana khona singabantu abangomama we cater for single women and divorced women esiye sithethe ke xa sidibene kwi seminars ne women empowerment seminars njalo njalo
okay Do you think njengoba si society siyaniva as divorced women?
I would say hayi. Okoqala kwi society as a divorced woman you are seen okanye regarded as a person who is a failure. Ingathi awukhange ukwazi ukulwa kahle idabi lakho. I feel ukuthi i society zijonga i-divorce as if ingathi wena ungumuntu oyisakeleyo ebomini.
Yeah.
Ngoba especially xa umncinci ibe ngathi hey awufuni
umnyamezela.
Awukhange ukwazi unyamezela. Babe bona bengayazi and then eyona nto isibulalayo ke ngoku ngamagama abathi basinike wona thina sizi-divorce young women.
Lanto ke ngoku iyakwazi nento kokubana emotionally ilibazise nehealing yakho
yes
ngoba kaloku awuna ndlebe akukho ndawo yakho apho nothi this is where I get amandla. And this is where I speak and relate to women that has gone through lento. Ndibukele ke ndijongile ngosilapha emini lokuba ukuzithethe ngesithethe. And bonke baya relate kule nto uyithetha
njalo.
Umenishine into ethi ke masikholwe sibe equipped spiritually. Singayishiyi ukufundiseka ngezinto that we go through life.
Yes, yes.
Umqale nini uDeborah Arise? Umqale nini?
UDeborah Arise ndimqale ngo-2019.
Okay.
2019 ngo-October. Siqale si-group of 20 women. Ndaye ndanombono uthi mandiqokolele abantu abangoomama and then saqala ke le program. Nakhona ke sasingayiqondi into yokubana izawuphuhla ngolu hlobo iphuhle ngalo namhlanje. So ndingathi neminyaka emithathu iDeborah Arise iqalile.
Nice. Uyabonakala umgama no?
Hawu, uyabonakala umgama. Bukhona ubungqina, abantu bayancedakala, abantu bayabuyela kuthi bathi ii-seminars esiye sizibambe okanye iindibano zoomama esiye sizibambe ziye zibancede kakhulu, especially when it comes to i-healing process, because khumbula singabantu siphiliswa ngendlela ngendlela. So abanye abantu ezi seminars nezi session ziyabanceda kakhulu.
Khawuthethe nalasisu phaa ekhaya usele divorcini but akanabantu. Ndinento ethi mna xa udivorced i-cycle yakho iyatshintsha.
Yes.
Aba bantu burileytha kubo ngotyana beninabantu nobabini okanye nonke anisathethi ntwinye ngokuba kaloku wena sowedwa.
Yes.
Khamkhuthaze nankuyana.
Ndifuna ukuthi kuwe ohleli apha ekhaya mama ukule meko igqitywe icaciswa ngoku ukuthi kuyaqaleleka ubomi kuyakwazi uphinde kuqaleleke. Kwaye ke awunyanzelekanga uba ungumntu ongumama uhlale kwimeko ekucinezelayo ngenxa yoba ucinga uba i-community izawuthini okanye i-society baza kuthatha ukuthi ngumntu ofeyilayo ebomini. Kuyakwazi ukuqaleleka ebomini. Sukoyika ukuba uyaziva ukuthi ixesha lililo lirayithi ukubana mawuqhubeke ke umke. Asiyikhuthazi, asiyithandi into yoba umntu ohlukane okanye adivorse, kodwa ke ukuba imeko iyakunyanzelisa phuma kuyaqaleleka kwaye kuyahambeka kulo mgama. Ndihambile sendineminyaka I think i-7 iminyaka ndihambile kwaye ndiyandiphuhla yonke le mihla.
Kuyaqaleleka.
Kuyaqaleleka.
Ngoba ke sibana laa nto ithi yho ndadibana naye ndimncinci, ndazi ntoni, ndazi bani, ndiyaba ngowakabani, ndizawuthini. Ndiba nento ithi ke abantwana bakho bakudinga uphila.
Njalo.
Judging ngezithethi esinazo these days ngabantu ababhubhela emitshatweni abazama uyonyula.
Injalo.
Baenda apha abantwana bengabi nawe at all.
Ungabikho ke.
Masithathe ke ngoku sizise, I believe into yokokubana ukwi-leadership enkonzweni.
Ewe kunjalo, ndiyakhokhela futhi ke ndingangumfundisi enkonzweni.
So, would you say singekaye breaking, would you say inkonzo inayo indlebe yedivorce?
Ngokolam icala ngokwamam amava ndingathi mna zange ndiyifumane indlebe. Zange ndiyifumane indlebe, andizothi inayo okanye awunayo, kodwa ngokolwam
ngeyam
i-experience zange ndiyifumane. Ndathatha ingathi ndingumntana ongafuni ukunyamezela okanye umntana ongaqeqeshekanga into ezinjalo, kodwa mna zange ndifumane indlebe when it comes to inkonzweni.
Yintoni ozawuyenza differently
yabona
ngoku njengoba ukwi-leadership?
Mna ke ngoku njengoba ndikwi-leadership ngoku I believe ukuthi uThixo uyenze ngenjongo into yokubana mandiqale ndiyi-experience laa rejection qala from enkonzweni, ndizoyazi ukuthi umntu ongumama ongomnye naye how to handle her as a young divorcee. I believe ukuthi uThixo undibeke ngenjongo to become a young pastor and a female pastor who happens to be a divorcee ukuthi to teach other women how to treat divorced women at church ngoba ndiyakhumbula ukuthi kwakunamaxesha ndingazazi ukuthi ndibhilonga koomama okanye ndibhilonga kwintombi ngoba kwakuvele ukuthi oomama ngapha intombi ngapha
ushiyekume
phakathi ke andizazi ke ngoku ngoba kaloku into endiyaziyo ndingumama kodwa bona they don't regard me as umama ngoku andiyazi ke noba ndiyaphinda ndibe yintombi so I was left in that corner ndingayazi uba ithini into yam kanye kanye
you were left in that corner
yes
kodwa ndiyathanda uba you are in the role yes. to make the change
yes
after the break siyaqhubeka siqukumbele incoko yethu nosisi unomawonga uLady D eGeorge Welcome back siqukumbele incoko yethu ke nosisi unomawonga uLady D eGeorge utshilo ke wathi ukwi-leadership role you're a young pastor let's say a young female pastor a young female pastor because sinayo nala culture into ethi ufundiswa ngumama sezinye mose challenges zazo
njalo
idibane ke ngoku nomfundisi ongumama omncinci oyidivorcee ungavakala impela ke ngoku nalo verse yakho
njalo
kube kwi-circles ze challenges kodwa banazo ufumanise ukubana une platforms apho ungakwazi ukushare what you caring or the vision that you've got ngenxa yezinto ndakho ndisibalela
ewe kunjalo sibakhona ichallenges sisakhona ezinjalo umzekelo abanye kwabanye komanye amabandla abanye befundisi ubone ukuthi awamkelekanga apha ngoba kaloku wena engathi awunamfundiso xa uzawume pulpitini yakhe awuzofundisa abantu bakhe okanye amarhamente akhe awuzobafundisa awuzobanika you're not going to preach the right gospel to them we understand ngenxa yezi zinto zintathu sezibaliweyo kodwa uyakwazi uzoma apha epulpitini abanye abantu baba nengqondo ethi what are you going to teach my wife
Oh.
Abanye abantu bade balinento ethi andikufuni ku Lady D andikufuni kweza seminar neza functions zika Lady D ngoba akho nto enisifundiswayo phaya nizabe nifundiswa into bana phuma uba kuhlungu phuma emtshatweni zonke ezi zinto so iba khona zi challenges endizifumanayo and ndiyazazi and they do come to me i challenges ezinjalo that umuntu and WhatsApp elo kanye athumela i message ethi ndiyakuthanda and ndiyasithanda iseminar zakho kodwa ke umyeni wam unengxaki nami and abe umyeni ke eyinkokheli athi umyeni wam unengxaki nami ngokuza kwezi functions zakho so ngenxa bafuneka ndithobele ndicela undixolele andizokwazi uphinda ndibe lilungu okanye ndikwazi uphinde ndize kwizinto zakho so ikhona ichallenge kakhulu because I'm young because I'm a divorcee and I'm a pastor yes
Jesus
injalo Jesus
taking yonke lento sithethe ngayo kusukela kwela xesha lakho ukuzosho ngoku ukwi space esinjani ngoku
yho ndingathi ndiziva ngathi ndisecebeni I feel like I'm in a purpose
okay
ndiziva ingathi ispace endikuso indawo bekumele banje kuyo ngoku
alright
and into eyandehlelayo I feel ukuthi kwakumele indehlele at that young age ngoba izinto zami zindehlele ndimncinci kakhulu yonke experience yami indehlele at a very young age so I believe ukuthi there is a huge difference ku space endikuso ngoku sokuqala I'm at peace
yes
I am at peace with myself.
Good.
I am at peace with the decision that I took.
Yes.
And I am at peace because I decided to give it a second chance.
Okay.
Because I felt ukuthi I did not do enough. Let me take a bold step and try again and call him and say I want to come back. And see ukuthi I did not want to have or maybe or no what if no I should have ukuba bendikhe ndathi I feel ukuthi I've exhausted every option that I could
and it still didn't work
it still didn't work
wow.
so I feel ukuthi it had to happen that's why I am so much at peace
yes
I'm not even angry at him anymore I want him to be a father to umntanake at sometimes ndiyimnyanzela ukuthi have a relationship with your child be there for umntanakho and into eyenzekayo phakathi kwami nawe mayingakuthinteli ukuba ungakwazi uba ngutata ofuna uba nguye emntaneni wakho so ndikwispace apho ndifeel ukuthi ndihamba nje ecebeni likaThixo nantoni naye yenzekayo ebomini bam ndiseluxolweni ngoba ndisecebeni
you are at peace and you are at peace with the decision as well
yes
inayo ke lanto kubele catch him by i decision uyenzile ne uqondo ngoba ikodwa hey sibone ngawo umuntu onenqala sibone ngawo umuntu onengxaki nemichato ngoba kaloku unala change yakho ungazange uyisazange
yes
I like that ithini ngoma yakho qondo kokuba ngoku umntana wakho masithi umzekelo keqondo bana yabona umama ubakhe wadlala le ngoma hanti ayazi uba okanye ithini ngoma yakho qondo into yobana yakwenyula ngela xesha
ingoma yam eyandonyulayo ngela xesha ndikhumbula ndidrayiva ndivele kapa kunetha ndihamba ndodwa kubuhlungu entliziyweni yami because of into yayindehlela isana lam lihleli emva emotweni ndandidlala ingoma kaBenjamin Dube ethi I'll rise again and I kept on playing langoma I'll rise again and I believe ukuthi it's working because I rose from a situation endandizibona nje kuyo ingoma ke ngoku endimotivatayo every day he keeps on doing great things by Benjamin Dube
he keeps on doing great things amen sifikelele ekupheleni kwe-interview yethu ingabe sinofumana 2 more hours khe siyincoko le mali le nto
ewe
ndiyakholwa ndigqibelisa ngokubona phe George sikhona phaa kwelaa cala
sizawufika nakanje
yes sikhona phaa kwelaa cala siyayiqukumbela incoko yethu uthi usisinomawonga waphuma esithi she will rise again and so far God has been doing great things I will see you next week on Thursday. Makhuma Lona, your host, Voice of a Widow.
Keeps on doing. Keeps on doing, keeps on doing great things. Keeps on doing, he keeps on doing, he keeps on doing great things. Doing great things. He's never let me down. No, no, keeps on. I love him now, and I love him now, yeah. I gotta say it again. Keeps on doing. Wait.